Confidence TV so media ni da che him ana na atwa akwa cho a ene Confidence TV ene na ma na ekopie so social media se ye nua ba Rosemond Brown aye na eni ni se Akuapem Poloo wote hono ma wa che ni jersey jersey football jersey bi kokko ana wote hono na ene wotwa so agi na wote ne ye hwe ni nche ni se nyo no kwa neto wo woni ye nua ba e ma Sulley Muntari ai Sulley Muntari ma boni se ne nkremofo ne bebo ne na na ye hwe na omumie nu ne te ho no na ye se ah na we die aden sister boko die ba ye hwe mo ane me se unim se ni nakwa ye nyi akwa pimpolo no wono age se wo ahu celebrate bi a wo ten no age se opre ni ni tramfoni na no na fans fo obusa se Ghana fo ekwo obusa aye na omo se eh akwa pimpolo na we die e ba ada ben ye na fans no obi ama ne comment obi ama ne comment na obi ade anhye Akuapem obi ade anha na ama na am kasa ho se ye nua ba eye ye for anything ma me we pretty lara Akuapem Poloo ko hwe no se ah na pretty lara no se de pretty lara e busa se are you eating ma me kan o se are you eating or it's just a pic Akuapem then wahala ne pretty lara e kan ye no na ans ne Akuapem Poloo trim o ba ye no se pretty lara se de ana onu so reply no se get out satan nti eh na Akuapem Poloo nti fans na afro mu satan nti wo udi ade abeto ono mu na nka me kan ho asem kakra mi busa wa asem a enu ne adi di atem a wa so me ase upesa u kansem bi chire no se get out today bonsam fi okọ Bonsam, pretty Lara. Akuapem Poloo to all Bonsam for you. It does also, yeah. Cho, one will pitch up one or two more now. You've been a like it. Oh, honey, say. A boost ya for you near Akuapem Poloo. If your dear drew new. Na, ye be cost well, Busani say. Ah, so. Sulley Muntari, only you will be ye, and I said there be. And found won't say, walk out your bishop be a satan, and I say, and four be young. Near nigh ye petty and say, bibia bokɔ de Akuapem bibia bokɔ abusuafo aha na medu besi mebɔ mɔde ansɛ sɛ obi ansa ade bi bɛto hɔ a me sa de no nso ɛbɛbrɔ media ne da akyehema na na Akuapem akɔ a na me kai wo sɛ Confidence TV ukɔ YouTube ayɛ wo hɔ wo hwɛ ɛ ma rue mfi sɛ ɔbɛ like wa hye ɛde aman wo wi subscribe bɛ ɔ na ɛda hɔ no bɔ so sɛ ne ɛbɛ yɛ bibia bɛto mu a onso obehu na wakenken bi ehu de ekɔ so ukɔ Facebook nso aye wo hɔ no mu Twitter ani Instagram ho nyina aye bia ho enti aha no mu na mede obesie makraw.